Weka mikono hivi. Nataka turuke kamba, weka hivi.
I'm going to go to the hospital. Hey!